Ma.
Zingane zami! Zingane, oh! Inengane zu one, two, three. Who is three ube yapi inengane zu two? Dengane zu two.
Ma, kotwa yini inkinga yakho? Why are you always trying to ruin my life?
Manje, ngenzeni manje. Ngenzeni?
You're ruining my life. Asa.
This was Mchianje now.
Bayele uhambe time. Ngithandi ngithandi. Wonke umuntu akangithanda ngithi.
Asa,
uthanda akangithandi, baba wena akangithandi. Baba wena akangithandi. Baba wena wasambulala. Wangithatha sayisigangeni. Wagupha. Wagupha umgodi efuna ukungcwaba. Baba wena akangithandi. I'm back.